Yeah, man, nakusasa. Ba feel like ngasendigulise nje mani umyalezo ukuba ukhejonga singabethi ya bafazi nabantwana yabona apha outside yabo. Sibe ngamadoda oqobo yabo. Yeah, man. Be grand. Feel an anti-beat ka wena.
Bendimthanda but I didn't mean to hurt her. Inenjalo babe andiphinde ndiyenze. Forgive me. Ndiyayazi into endiyenzile yuba imbi. Bendimthanda but I didn't mean to hurt her. Inenjalo babe andiphinde ndiyenze. Forgive me. Ndiyayazi into endiyenzile yuba imbi.
Girlfriend, I don't want to back benfuna njuzu yazi ukuba ndazola ngongena kwezothando ndingenalwazi ndanuba zohlala nawe kude kube ngunaphakade kanti ndazimosha izinto mhlanda phakamisa isandla. I still think wandenzela ifavor ngokuthi ungandibambisi kwakufanele ndilele ndibaliwe ndixolisa amatakane. Yeah, you did hurt me kodwa induka inamzi kwakufanele ndilele ndibaliwe ndixolisa amatakane. Incosi sithanda nje lo mrepha kodwa izenzo singabaki ndazonyanya. I wish ngiyariwinda le nto ingenzeki. Isigwebe ndisibeka sona singaphakwa sasetrongweni ngaphakathi entliziyweni zinaliti zihamba emthanjeni ndikuringela ivara mna ndakukhupha kum engqondweni kuba xa ndicinga ngawe loo nto indenza ndingazixoleli. Hayi kuba ndizenza umshumayeli zincinga ezinzulu ezindenze ndaqubude ephepheni njengomtshito nesaluti ndakuringa uzungabethi noba ukumoshe kangakanani uzungamhlukumezi.
Man, fetter, song is as easy as I'm able. Nam, Friday, ask you, send you to learn.
Bend him tanda, but I didn't mean to hurt her. In a jalo, babe, and pin the end. Forgive me. Nia Yazin, and the end, lay you by him. Bend him tanda, but I didn't mean to hurt her. In a jalo, babe, and pin the end. Forgive me. Niyayazi into endiyenzileyo uba imbi.
Be understand that the girls is scream showing esifila nengoma zam esithi ngathi azibhalwa ndim. Be understand everything about me. I want olandelayo ingabe uzoniphatha njani. Be understand andtsixa ngesikhongwane Kristin. Bengenangxaki noba ibhedi yam yi-single. Be understand everything about me. Ngophakamisa isandla ndabe ndisityile isipanini.
Bendimthanda but I didn't mean to hurt her. Inenjalo babe andiphinde ndiyenze. Forgive me. Ndiyayazi into endiyenzile yuba imbi. Bendimthanda but I didn't mean to hurt her. Inenjalo babe andiphinde ndiyenze. Forgive me. Ndiyayazi into endiyenzile yuba imbi.
Forgive me.